bathukhuma lumdunga umbulazi umzilikazi kamashobane wena owadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu.
Imini umshayi wempembe umkhipho emgidi yakashema angithi bonke masikanda basayishaya i-albhamu enganazi imbomu awunyangipraktisi abafana kulungile kuthi ubaba uyabonga inkosi nibusile.
Impakama ilanga indlela ngiyathuka inkoma imeshe umfana ngigabhela namanzi amazukwayo ituthi ubisi indoda inkeza mathi zafangishele intombazane intikazane ayodidela kephela lobuthewo masikhande ofundile umfowantuli hawu ngodana olahleke uthini uthi ingoma zembomu siqala ngawo wakuphi imbomu akuhlalithini
inkonzo lenetuezi
zewuwe njalo wakona.